but not by force, but by your choices. Mbatalinga, and you're toy. You're my happiness, girl, you're my joy. If I can say I love you, will you say you love me too? Niya wafala meso wa, tifuli chizo ya. If you're cheering on me, baby, please don't let me see. Gwabundenza DC, let me lula like ABC. Tell me na ndotwa, baby, and you will see. Queen, plenty your performer, baby, who's a wamba now?
Which is Joe Slovo West, the artist, edila ngeXhosa trap, Afropop, but most of the time there's the Afropop, which is umculo wami. It's about unika ipower youth, unika ithemba emculweni wami. Into zayiva, which is sistory ngo life wami nezinto ez around him, na izinto endizibonayo endiphila phansi kwazo endizibonayo. UDanko essay, the website is a lady man gulu kakhulu gqithi futhi ebomini bami, because if he can be artist umsebenzi umhle kodwa ke anayo audience eninzi and bendingenayo a strategy or indlela yo meter halfway audience sami, but because of uDanko siyahlala sibonisane, ufunda lukhulu, which is indlela e professional yokuzakha uzenza ube artist le ufuna ukuba yiyo. Singayilebali ukuba uDanko uyasibhatala imali, awu-upload nje umsebenzi wakho phana, uya-appreciatewa, baye bakubhatale ngayo yonke into oyenzayo. Uyazifumana i-music video nengoma neyiphi na i-genre uyifunayo, ayo hip hop qha, makhona amapiano if iyadika i-hip hop. Inkosi.